kambanze amukundiye nyiniteka nsaba imbabazi kuko twumvise abatari bake nyiniteka n'umuheje kubivuga yuko inyishu twatanze zidashimishije kandi twabibonye ariko muri uko gusaba imbabazi mu nkundire nongere ko kubibazo byanditse n'inyishu zikaba zanditse hariho igihe ari inyishu yanditse usanga umuntu yavuze bike aho hari nk'ikibazo n'ukuri icyo twishuye inyishu yari ngufi cyane ku buryo ubona ko biteye isoni abubaha bashingamateka babigarutse ko aho twishuye ubuzamerezo ariko iyo tuba ari byo twari ko turavuga ntitwari kuvuga gutyo gusa hagiye umuntu iyo yanditse hari igihe usanga yanditse bike ariko umuntu wungase nshatse kuvuga yuko twabyishuye neza nibyo byagaragaye ko hari ibibazo twatanze inyishu zidatomoye ariko nce nshima ko ingene bino bibazo bitunganywa question orale en plus yuko twishura inyishu zanditse muheza mukadutuma kutukaza gushimangira inyishu twatanze nuko kumbure harimo ibibazo n'ubu nk'uko maje kubishikizanya n'iteka biguma bidashobora kuronka inyishu itomoye muri kano kanya ariko mudukundire tuvuge icyo twibaza ku bibazo n'intererano zimwe zimwe zagiye ziratangwa nyeniteka mwahereye kuri iki kibazo cyari cyabajijwe kijyanye n'aya mazu y'itabariro ku mitumba atarabaho mu bushikiranganyi twabajijwe igituma ayo mazu y'itabariro atarabaho duca twishura yuko icyo twabanje kwihutira kwari ukubanza kubaka ibitaro by'amakomine bidasigura yuko ayo mazu y'itabariro yibagiwe nk'uko nyakubahwa Honorable Aline yari yamaze kubivuga yavuze ati icyo Son Excellence umukuru w'igihugu avumereye n'itegeko natwe tubibona gutyo tubifata nka nkama ariko ibikorwa mu kugira bikogwe biragira ama etape mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu turategerezwa kubaka ibitaro by'amakomine uko yari 2019 mu ndinganizo yahahora kandi tugategerezwa no kuzokubaka ayo mazu y'amatabariro ku mitumba yose kujya yari iri igize igihugu Burundi aho tugeza twari ko turakora bivanye n'uburyo bwashoboye kuboneka ngire ko ku bitaro by'amakomine mwakibajenye n'iteka hariho ibitaro by'amakomine 72 inyubako zamaze guhera kandi kuri ibyo bitaro inyubako zamaze guhera turiko turihutira no kubandanya dushiraho ibikoresho kugira ngo koko ibyo bitaro by'amakomine bishobore gukora ku rugero byategerezwa gukorera ko aho novuga ibitanda turamaze gushikana ibitanda ku bitaro by'amakomine yose mbere n'ibitarubakwa twaramaze gushikanaho ibitanda bishika kuri 30 hakaba hariho 30 buri bitaro bya komine hakaba hariho n'ibitanda 10 byamaze kudushikira navyo nyine tugira turungike kuri ibyo bitaro byose hariho n'ibindi bikoresho turiko turegeranya kandi twongera tubandanya kubaka n'ibindi nyeniteka rero aho umuco notanga kubijanye n'ikibazo cyari cyabajijwe kubijyanye nayo mazu y'itabariro poste de soins niyo notanga numvuga yuko biri mu ndinganizo bizokogwa ariko twari twabanje kwihutira ibitaro by'amakomine n'iteka mwatanze impanuro zitari zike kandi twazifashe nk'ama ibwirizwa amabwirizwa yaragiyeho ariko ama text mperekeza hariho aho kuri natwe tubona yuko ataraboneka ari naco gituma hariho bamwe koko nkuko mwabivuze bashobora gukora ibintu uko bavyumva kuko atamategeko mperekeza abarafatwa kubwirizwa riba ryarampejeje kwemezwa mu nkundire iribwirizwa rijanye no gutunganya amafarmasi ko tuzogaruka mwatubwiye ko muri kuduhamagara kugira ngo tutange umucukwiye kugusumba ariko nogenda mvuze ko gatoyi yuko iribwirizwa nibyo hari ibintu byinshi bitaraja mu ngiro iribwirizwa ryaravuga yuko hategerezwa kubaho ibigo bindi bijejwe gusuzuma ingene imiti mu gihugu iza kandi ikoreshwa aho onikigo Abrema ico kigo caragiyeho mu mwaka w'2021 mwumva ko atari igigo ca kera ubu kikaba kiriko kiritunganya gishiraho ayandi mategeko ayandi ma ordonance atuma koko kibona neza ingene gikwiye gukora aho novuga nta nkitegeko ryerekana ingene bazoha uburenganzira abantu kugira ngo bashobore kuzana imiti iyo twaramaze kuyitera ku mukono hari irindi tegeko ryamaze kwigwa mu namashikiranganji rijanye n'ingene amaservise icyo kigo kizotanga ingene azorigwa aho rero harimo na bya bindi byose by'ingene imiti abayirangura amafaranga bazoriha eka ibintu byose bijanye n'ingene imiti iri kirakoreshwa mu gihugu ama service bazotanga hakaba hariho itegeko twashizeho turindiriye kurishira ku mukono je umushikiranganje w'amagara y'abantu n'umushikiranganje ajejwe ubutunzi ariko mu namashikiranganje rikaba ryaramaze guheza kwigwa Honorable Vice President rekana wenda mukengurukire kuko yatanze intererano atubwira ingene kino gisato cy'amagara y'abantu kugira ngo gitere imbere ivyo twokora kandi twabyumvise twabifashe nk'ama rekana mukengurukire cyane yanavuze ikijanye na etat general nk'uwabibayemo n'ibyarabizi izi etat general mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ziheruka kera ariko ikiciyumviro gihuranye n'uko mu ndwi iheze nyene mu nama ihuza urwego rw'abaganga mu Burundi icyo kintu twari twarakivuze yuko tugiye gutunganya vuba les etat general mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko natwe turabona koko hari ibintu bikwiye kwigwa neza maze bigafata inzira nziza kugira ngo abarundi baronke ubufasha bukwiye kubijanye n'amagara yabo yakubaho na Honorable Vice President turabashimiye kandi mwagiye ko mwishura n'iki kibazo cagiye kiravugwa c'abaganga bagenda mwaduhaye namwe ikiyumvira mu bijanye na partenariat tugiriranira n'abasanzwe badushyigikira muri kino gisata cy'amagara y'abantu ko nabyo nyine twashobora kubikorera ko kugira ngo iki kibazo cy'abaganga b'abahinga tubona bashima gukorera mu bindi bitaro atari bitaro bya leta cyangwa bagashima kugenda gukorera hanze kugira ngo koko icyo kibazo natwe dushobore kugitorera umuti mwatanze kimwe mu byiyumviro byo tuma ibintu bifata inzira
iyo ni imperera
imperano ariko kuri ico kibazo c'abaganga bagenda c'abajwe n'abantu benshi kandi koko nivyo ariko ico kibazo c'abaganga bagenda burya sinovuga ko ari cya kera ni kibazo cyavuba burya abaganga benshi baba abaganga banonosoye abatwita aba specialiste canke aba baganga baba generaliste benshi bagiye batanguye kugenda mu mwaka uheze mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri baragenda kuko ku bwinshi ku matohoza twagize ku bitaro bishika mirongo umunani twasanze hagiye abaganga bashika ijana na mirongo itatu ariko imbere yaho ntabagenda arico gituma uko kugenda kw'abaganga novuga nti ntibyari bwadukore ku mutima kuko ntibyari bwaboneke ntibyari bwibonekeze mu bitaro ariko ubu rero ubu biraboneka hari uwatanze akarorero ku bitaro by'Umurambya aho bagiye bose hagasigara umuganga umwe ubu rero biraboneka aricyo gituma mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu cyaciye kidukora ku mutima mbere turabishikiriza leta mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu barabizi leta irabizi nicyo gituma twavuze tuti iki kibazo turakizi turiko turaciyumvira kandi ni kibazo gikeneye gutorega umuti koko vuba ku buryo nibaza yuko mu minsi iza noza hano canke ntagira icyo nshikirije n'ahandi tuvuga icyo koko tugiye gukora kukijanye n'aba baganga bagenda ariko kuri icyo nyene iteka mwavuze muti mbega aho bagenda najya amafaranga yuzuye ku makonti y'ibitaro mbega kubera iki ibyo bitaro nimba bavuga ngo n'amafaranga bataronka mbega kubera iki ibyo bitaro bitora ingene hagira icyo bikora nyeniteka ibijyanye n'uburusho ibijyanye n'umushahara biratunganywa hamwe bigasaba ibyanditse aricyo gituma rero nimba ari byo nabyo nyine byokwigwa hakagira ingene bitunganywa kumbore biciye mu nyandiko canke mu wundi mwumvikano woba kubo vyega bose kijanye n'aya mafaranga nyine ari ku bitaro nivyo koko muri no minsi bitaro birafise amafaranga birayafise aico gituma twaciye tunasohora ingingo yuko ibitaro byose vyotegura integuro yerekana ingene hari ico bazokora bakoresheje ayo mafaranga bafise gituma koko ibitaro byisununura ingene bitanga amaserivisi ku bene gihugu twarabasabye baduhaye ama plan d'investissement kugira ayo mafaranga koko bayakoreshe nimba ari ukwagura inyubako kugura ibikoresho badafise kugira ngo koko bashobore gutunganiriza neza ababitura ku buryo bushimishije ibyo rero turabizi turiko turabikorera ko nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka honorable deuxième vice président nawe nyine reka ndamukengurukire kuko yatanze umuco ku bijyanye n'ingene mituelle de la fonction publique itunganijwe koko nibyo ikukira ubushikiranganji bwo gushikirana ariko turakorana cyane n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ku bijyanye n'imiti yandikwa kuri mituweli ya maze gutanga umuco gutya imiti yose ntija kuri mituweli hariho urutonde rw'imiti rukogwa kandi ubwo rutonde rw'imiti rukogwa n'abahinga bo mushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'abahinga bo muri mituweli iyo rero bishitse umuganga akandika umuti utari muri ubwo rutonde byumvikana koko yuko ifarmasi ya mituweli uwo muti idashobora kuwutanga ikoresheje amabon ya mituweli ariko bijanye n'ingene imiti itangwa ku mafarmasi ya mituweli kijya kibazo twabajijwe ukuntu twacishuye ni nyishu imwe koko nibyo muri byinshi twavuze tuti hari gihe abaganga burya ingene bandika kuri ordonance bandika amazina atariyo bari bakwiye kwandika yamfashije kubisigura honorable deuxième vice président icyo rero kiri muri bimwe ariko koko hariho n'ibindi nibyo icyo mvuze yuko hari imiti idatangwa kuri mituweli ariko n'abakozi bo muri mituweli hari gihe umugwayi azana bon ya mituweli iri ku muti kandi uwo muti uhari ariko ntibawumuhe ibyo abenegihugu barabitubwiye mu ngendo twagiye tugira mu ntara z'igihugu icyo kibazo twarakiganiriye ko n'umushikiranganje ajeje gushikirana kuko ari wajejwe itunganywa rya mituweli mu kazi kiwe arabizi kandi impanuro nawe nyene arazitanga umunsi ku munsi kugira ngo abo bakozi bo muri mituweli nabo nyine ntibaze barikika mu kiza kuba igituma iyo miti batayitanga nuko uje gusaba umuti wanditswe kuri mituweli muri ako kanya atariha nta mafaranga heze ngo atange maze rero bagaca uwo muti bawubika bakawubikira ubuzoza kugura azanye amafaranga iyo koko n'ingendo itariyo n'ingendo twovuga tuti dukwiye kwiyamiriza impanuro ziratangwa kandi n'ubu zizoguma zitangwa kugira ngo umuntu wese koko akore akazi ajejwe neza kuko bimaze kugaragara mwabivuzenye n'iteka yuko hariho abakozi bamwe bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu eka n'ahandi no mu bindi bisata ushobora gusanga bariko barakora badakora neza badakorera ku neza ya bene gihugu bakora ku nyungu zabo aricyo gituma twebwe turi ndongozi kandi ku nzego zose zitandukanye z'uburongozi dukwiye kwama tuba hafi abo turongoye tukaraba ingene bariko barakora maze uri karakora nabi tukamwegera tukamuhanura maze yanze kumva impanuro tukamuhana tukavyubaka tukabikora kuko natwe mu ndongozi ico guhana hari gihe kitugora ariko n'ikintu dukwiye kwitaho gose kuko umurongozi nawe adahana arahanura kongera agahana adahanye nawe nyene ntaba abereye uburongozi nkuko nyene iteka mwabivuze muri inspection generale y'ubushikiranganje turaheruka guhindura uburongozi twibaza yuko abahari muri kino gihe tuzofashanya kugira ngo badufashe gucungera koko ibiri kubirabera mu bitaro n'amavuriro kuko niko kazi bajejwe ikibazo cy'amafarmasi honorable deuxième vice président ni kibazo gikomeye ni kibazo natwe kandi twamaze kubona novuga ntatinya yuko amafarmasi ahari muri no minsi harimo akajagari aricyo gituma duheruka gufata ingingo yo kubanza guhagarika abantu bose basaba ubushasha kugurura inzu y'idandarizo y'imiti pharmacy ubu twarabihagaritse twabihagaritse kugira ngo tubanze tutunganye neza izihari tubanze tudisuzume neza izihari ku buryo zitari ko zirakora neza izidakwije ibisabwa zose tuzihagarike maze duce dushiraho amategeko mashasha noho umuntu no kwita noho twisunze iby'igihugu gikeneye dushireho amanorme ameze neza kandi ayo manorme mu kuyakora tuzoyakorana n'abasanzwe bajejwe aya mashyiraha barafise ishyirahamwe abafise amazu y'ubudandarizo bw'imiti barafise ishyirahamwe tuzokorana nabo twisunze amakosa tumaze kubona kuri terrain maze tudefinise ayandi manorme mashasha maze turabe ko kino gisata cy'amafarumasi cyosubira kuba igisata kimeze neza kuko koko farumasi ntikwiye kuba inzu iyo ari yo yose irimo imiti abantu bakoresha igica mu kanwa k'umuntu rero dutegerezwa kukiraba kugisuzuma tukagitunganya neza kugira ngo koko kibe ico kumukiza ntikibe ico kumwica kuko tutabitunganije neza iyo miti iva muri ayo mafarumasi aho gukiza abantu yobica hari uwavuze yuko hariho amavuriro atanga umuti wataye igihe no kuri ivuriro yotanga umuti wataye igihe tugiye kubisuzuma dufashanye dusaba n'abenegihugu nabo nyene baze baradufasha baze baratanga inkuru ivuriro ryotanga umuti wataye igihe twoca turihagarika twoca turisezerera kuko koko sivuriro tugiye rero kwikurikiranira hagufi dusaba abafise izo nkuru kugira ngo baze baraziduha natwe kugira ngo dushobore gutunganya neza gutunganiriza neza abenegihugu.